abari ishema kandi rubari urukundo rugeretswe kurundi kongera kukubona wiyunze mu bantu bazagukurikirana zimwe mu nkuru zica hano kuri Indone TV nkondera ndaguhimwaramutse cyanke mwiriwe biza kuvana naho hiririye muri kano kanya nkuko sanswe bizi je banyita Alan the Real cyanke imburakimazi the Real Fizzo dinshi shaka gukora nico gituma izina intwari ritambereye nico gituma ukubahwa kandi byama abirutwa no kubaha ariko byose bikitwa icyubahiro niko akuni nyine umuswaganye swahili yaswagiye uswagiye mu nyamuswaga umuswagiraye utaba umuswaganye nawe kugira ngo bose bakubone nk'umubeshi ahubwo tanga bizima vuga bizima niwemere kubesha inshuti yawe kugira ngo mubandanye mujyoherwa mutwenga ahubwo inshuti yawe ubona yikurikiraje mu makosa yibwiza ukuri kugira ngo ibintu bibandanye mera neza reka ndagusaba yuko wokora ijambo subscribe Kiganiro ni manda superstars ni kumisi yose kuwa mbere atakigoranye atagihendutse zama ari saha zibiri z'umugoroba ku masaha y'ubujumbura uradukurikirana uri hano mu gisagara cha bujumbura canke hagati mu gihugu babandi badukurikirana muri hanze y'igihugu namwe mubandanye mwubahwa kuko muri bamwe mu bantu mubandanye mushigikira byiza bya hano iwacu mubandanye mushigikira ibikorwa bikorerwa hano iwacu subscribe and then namakuru make yigusa na kutiguriye Nyesi rikanda gushimiri nungirinda gushimire kandi we bamaze kwiyunga muri bano bantu bamaze kuba bakurikirana kino kiganiro ariko sheyinga canke ukore ibindi bitegerezwa kugira ngo uwundi mugenzawe nawe ashikirwe ariko nta nikindi gitegerezwa gukora like nico ndagusaba gukora like ni ikintu kizima cambere kiba gikenewe cambere kimpa icubahiro no kubandanya nkuru ariko muri commentaire urashobora kucyushiramo icyumviro canke intererano yawe kuri ibintu biri yabigenda bivugwa ariko abarundi turemye mu ndero mu mico myiza cyane ituranga hose no muri bose nico gituma namangusaba yuko utanga icyumviro mu bugwaneza muri description uraza gusanga mu link z'amakuru canke z'abaririmbyi twagiye turavuga indirimbo zabo za nyoma ziri ku rubuga rwa YouTube kugira ngo cyo tubandanya dushigikira tuvuga amakuru ariko dushigikira n'abaririmbyi Uruhombo rwa festival yateguwe na Bantu Bwoy gishobora kuba ari kimwe cirikana inkomezi canke urundi ruhara Dabogé na Kirikou bari bafise bamwe bati ntibyari bikwiye yuko bigenda amandi bati umukozi wa festival yo yaronsa abantu kandi mu kibanza ubona yuko kitamenyerewe mu biteramo kandi ubona yuko ticket VIP zaheze kare ico kimwe n'izindi nkuru ziko ziravugwa Dabogé we arishura Bantu Bwoy ariko Kirikou nawe ngo ashobora kuba ari kakina izindi karata ahubwo afise iyindi ntumbero kuri we ayo n'iyindi makuru akurikira ni hano mu kiganiro manza superstars ndagusaba yuko utocikwa na zino nkuru ngo gushobora kuba ari uguteranya ahubwo Bantu Bwoy canke Big Fizzo atavyo yigeze avuga ayo namwe mu majambo ayishugwa na WJ the Bad Boy Killer inyuma yo kuba bavuga yuko bishoboka ko yoba yarablotse canke yarashize mu gafunguruzo ka kanini yo kwandika ntashobora kubona message manager wa Bantu Bwoy aho ni mu gihe umwe mu bamenyesha makuru yarabajije ati mbega kubera iki tutariko turabona kuri ya fish yateguwe na Bantu Bwoy kuri festival yateguwe na Bantu Bwoy yo kwikukira canke yo guhimbaza umunsi mukuru wo kwikukira Big Fizzo yavuze ati Kirikou yavuze yuko yahevye umuziki mbere wanashima yagera bivuga hagi hatandukanye ngira mwarabyumvise WJ nawe twaramurondeye nitwigize tumuronka ahubwo ngira yaranablotse manager ariko WJ wakavuga ati mbega wo bloka gute umuntu uzi uko umwanya no mwanya ashobora kukubwira ati allo WJ ngo hano utoriye amafaranga yawasigaye imwe mu yindi nkuru twaciye tumenya aho mu mujyango wa Bantu Bwoy mbega kontra yaraheze egome twaravyemeye kuko niko Bantu Bwoy yabyanditse kandi barangije mu bugwaneza bavuga bati tuzokoma dushyigikira runo rwaruka ariko bo bakavuga ati ugerageje kuraba support yacu ntewe bakeneye urabona yuko mengo bari kwije muri byose mbega mu byukuri ukuvana kwa Bantu Bwoy nabo basore babiri Dabogé ndetse na Kirikou ntacyo bacinyegeje ni kimwe mu kintu ngoma ndakubaza nanje mbaza kuko ugerageje kuraba hijya kuru ku mpande zige zitandukanye bamwe ntibaremera yuko uno mujyango woba waravuye waravavanuye n'abantu basore bamwe bagira ati ni base cyangwa n'ibindi biri karategurwa ariko mbega kuri Kirikou we byifashe gute Inyuma yaho habonetse isanamu ya Kirikou ari mu gisagara cha Ngozi aho yavuga yuko ubuzima bwanse aheruka gusubira kugira ngo ashigikire batoyi biwe canke abane nabo umuziki byanse kandi bitariko birakomeza Ndakwibutse yuko imbere yuko WJ na Kirikou bahurikira canke bahurira mu muryango wa Bantu Bwoy Kirikou we yarafise umubyeyi yitwa Oscar Fashion Oscar Fashion inde kuri Kirikou mwaragiye murayibona ku matayita giye atandukanye headlines zigiye zitandukanye z'ibinyamakuru bigiye bitandukanye TV online zitandukanye ndetse mwaranayibonye hano kuri Indonde TV ubwo uba uri kuravugisha Oscar barandika ati Papa Kirikou Oscar arasiguye ibi nibi numwe mu bantu bazi ubuzima bwa Kirikou Akili kuva ku ntango gushika ku iherezo. Numwe mu bantu bazi Kirikou Akili gusumba uko jewe na wewe tumuzi. Gusumbya uko Bantu Bwoy imuzi. Kuko inkuru jewe mfise icemeza nuko Bantu Bwoy batashobora gushira umukono ku masezerano n'ikintu kije kirondera Kirikou Akili badasi batabonye umukono wa Oscar. Mbega Kirikou Akili yoba taragishoboye gufashwa na Oscar. Mbega Oscar yoba tarakibasha gufasha Kirikou Akili. Ariko bamwe bati iyo ishobora kuba ari Birds da Kirikou ashobora kuba afise yindi nzira ikarategura, abandi bati ashobora kuba afise n'indi ndirimbo ikarategura, bikaba byariko birakogwa kugira ngo ibintu bibandanye bivugwa cyanke twubake irindi zina kuri Kirikou Akili bitandukanye na bya bindi abantu bari bamuzi ko ntimvubye. Je nta mwanya wo gucura ubanza afise kuko kuri kuzi nyeneko, kuko ukuri kuzi uwabikoze. Ariko je nawe dushobora kuba turindiranye inkuru y'imvaho. Reka tubandanye turindira kuko Kirikou Akili na wagira ati nkasohora ibindi bikogwa nzotangura gukora ibiganiro mu ndindire gato. Niko byifashe kandi niko bimeze. Reka tugaruke. Yamara naho bimeze uko busi bagiye guhurira mu gitaramo kimwe cyateguwe n'umwe mu promoter canke n'umwe mu bategura ibitaramo bigiye bitandukanye kandi mpuza bakungu yitwa DJ Chi. Ni WJ the Bad Boy Killer Kirikou Akili bagiye ko basanga Big Fizzo iruhande ya King Kiba canke Alikiba. Mu gitaramo cyiswe The King is Back ni Alikiba and Big Fizzo Bujumbura Burundi San July itariki 25. No kuvuga kuno kwezi kwindwi itariki 25 hariya kuri Miami Beach mu Kajaga abasanzwe bahazi. Kwari mu gisagara cha Bujumbura ndetse no bavakansiye mbona bamaze kuba bashwara mu gisagara cha Bujumbura. Reka ndakubwire nti mbiga kuba bagiye guhurira mu gitaramo kimwe byifashe gute. Ariko ugerageje gucisha igisho kwa WJ narashira ko iyo afish ugerageje kuraba Big Fizzo yashize ku afish bari kumwe na King Kiba canke Alikiba kuva mu gihugu cha Tanzania. Ariko kandi wanagerageza kuraba kwa DJ Chi narashira ko iyo afish ariko ugerageje kuraba akaba amaze gupostinga iyo ya Fizzo ari kumwe na Alikiba inshuro zigera kuri zitatu. Hakaba hamaze kumenyekana yuko no muri rimbyi Lolilo Lizo Manizo Fashizo azobarimo n'abandi bagiye batandukanye. Ariko kimwe mu kintu kigiye kuba gitangaza mbega by'ukuri Kirikou Akili yaba yari yarahebye muziki kandi rikaragaragara ku mafishi agiye atandukanye. Mbega by'ukuri icyo Big Fizzo avuga yuko bishobora kuba ari Birds bishobora kuba ari ibyo. Jewe nawe turashobora kuca dusangira ibyiyumviro ngaho muri commentaire. Ariko kimwe mu kintu cyiza kubona DJ Chi agiye guhuza Big Fizzo WJ ndetse na Kirikou Akili ni kimwe mu bintu twishimira. Ariko umukozo na Independence byagenze gute ama festival abiri? Biboneka yuko hari uruhombo kubateguye igiteramo cha festival yitiriwe Independence. Biboneka yuko hari akari kitezwe katigeze kaboneka kuko ugerageje kuraba kuva itariki zibiri, itariki zitatu ndetse n'itariki zitanu urabona yuko mu bibanza byose uko ari bibiri atabantu benshi nkuko twe tubyiteze babonetse. Ku munsi wa gatanu hoho bishobora kuba byabaye urundi rudubi bishobora kuba byari byabaye nk'iyindi image. Ariko twese kuba ari hajya tukagira nti itariki tatu ngaho kuri Place de l'Independence abantu bazokuzura bazoba benshi. Ariko urabona yuko abarundi atari byo bari barimo. Mbega byo bavyavuye kuki? Mbega ni giki cyatumye Bantu Bwoy itaronka abantu mugihe yari ifise abaririmbyi benshi batandukanye kandi bamaze kubaka amazina ndetse n'abapcoming bagiye batandukanye. Ndakwibutse yuko harimo umuririmbyi B-Face, harimo King Rongoro, harimo Fabilove, harimo Dramati, Big Fizzo wenyine ubwiwe, harimo abaririmbyi bagiye batandukanye Gang Gahu, harimo abaririmbyi nka Young Kid n'abandi benshi bakora rap, R&B ndetse na Wizzy Design. Ariko ni giki cyatumye ino festival ya Independence itaronka abantu mu minsi itatu yose? Ariko nkwibutse yuko ngaho kuri Atlanta Sportif umugwi ndangakaranga Amagaba uri kumwe n'umugwi ndangakaranga abagumya banga Inatana Ihunja n'abandi benshi no Tetetero umugwi Victorious Team usanzwe ukora gospel music ndetse n'umugwi Cool Band urimo ba Olga Lori urimo ba Andi Mwag urimo abaririmbyi ba nkabaki Korea urabona yuko umukozo festival canke iyo festival yo yari yagerageje kuronka abantu aho ubona yuko ticket VIP na VVIP zasa nizahetse kandi hakiri kare ubona yuko kumwanga bari kubatoza amatike ya 10,000. Igitaramo cya 10,000 cyararonse abantu mu gihe icy'ibihumbi bitatu kitaronse abantu. Mbega kumve yuko iyo bari promotion y'igitaramo itigeze iba nyinshi Bantu Bwoy yateguye kino gitaramo mu minsi mike ntiyaronka kanya ka promotion. Mbega nkuko abantu bari kubivuga shoki ya WJ, shoki ya Kirikou ishobora kuba ikiri mu bafana ba Bantu Bwoy. Mbega haba hari abafana bamwe bari bashigikiye Bantu Bwoy batigeze bashimishwa n'igenda rya WJ ndetse na Kirikou. icyumviro cyawe muri commentaire. Je nitwa Alan the Real ino ni Indonde TV. Imani gutinza magara na mafaranga kandi guha wuba wubahwe. Uhezagikwa.